Welcome to my YouTube channel. Elisa Nikola Sechitende. Tulibasanyufu, we are so happy to present to you the Busoga Royal Wedding. Twagala kubalagako ebimu kubigenda maso esanyu abantu lye balina ku mbaga ya inebantu nga afumbiriganwa ne Ishebantu mwenemu Kyabazinga wa Busoga gabula ne adope owokubiri.